Nō nā nō te whakapono, nā nā nō te pūtea, e tai atu ai ki te whakataetae meke meke tāne o te ao. Koia koia, ko te uri o Ngāti Porou me Rarotonga, a Tawhiri Toheriri-Hallett, kei te whakakanohi ia Hawaii ki tumu te waro, arā I ngā kuki airani ki taua whakataetae. Hei tā meke meke Aotearoa hoki, koia te tuono anake o ngā uri Māori kia whai wāhi ki te whakataetae meke meke o te ao. A nei rā te pūrongo a Micah Aykroyd.
E meke meke ana tēnei kaipara ki te tihi. Kei te haere a Tawhiri Toheriri-Hallett ki te whakataetae kai meke meke tāne o te ao.
I'm excited and I'm making history, so that adds a bit more excitement to it all, and I get to prove to myself, that I deserve to be there.
He uri no Ngāti Porou me Rarotonga, ka mau ia te haki kuki airani, he tuatahitanga mo taua motu.
My Cook Island heritage goes back to my nan on my mum's side. She's a proud Cook Islander. We were raised through our Māori tanga. We never really got an insight into our Cook Island side. For me now to have the chance to represent the Cook Islands, I jumped at it. I took that opportunity for nan.
Ā, e hara I te haerenga māma noiho māna, nāna tonu I kimikimi I te pūtea kia utu I tāna tīkiti rererangi me tāna noho mo te whakataetae a te rā marama.
It's just a matter of getting there. I didn't really think about the financial side of things. I was content to pay up where I needed. I know everything comes with a price, and unfortunately this time around this trip is self-funded.
I haere ia ki te taumā hekeheke o te ao, ko te wawata ia ki te haere ki te whakataetae o Remipia a te rātau. E whakawhetai ana ia ki tōna kaiwhakaako no tūranga ko James Jim Kahukoti. Nāna I whakapau wera kia eke ia ki te taumata tiketike.
10 years ago, I walked into the gym and not really knowing where I was or who I was as a male. But not only did he become my coach, he became a father figure to me. Before I believed in myself, he seen something in me and he believed in me, and he continued to remind me that I had a gift.
I mua I āna whawhai, ko te hiranga nui, ko te whakatau wairua.
My Māori tongue is very important to me. To have my ancestors come watch over me as I go into battle. So the karakia is a really important one to me before I head out into the ring. They're a reminder to me of who I am, where I'm from, because boxing is a really unforgiving sport and you're never guaranteed to come out the same way you went into the ring.
Ka wehe a Tawhiri ki Tashkent, Uzbekistan, hei te 2.5 o tēnei marama. Micah Aykroyd, te karere.